abusia for mama kwa ba eba Susan media torso and asu ya da fofra unyankopon e de atwenye eni aba bedu kra e de Derma a e wo Tano South Municipal no ase Ahafo mantam eni aba bedu ye ba ba buya ni akonhoma e rewura kro ni mu ahwe every form ahwe se de e kro Derma soso e titie e fie fe e fie kese e fa eno tumon kan ye ho de susa anamoy enwura e kro Derma
Thank you. Thank you. That's right.